Maske sijonge kuba into esiyifundileyo na kwivideo edlulileyo. Masithi ke ndiboleka mhlawumbi imali engaka ngo-P. Uzukhumbula lokuba u-P uthetha ukuthi principal, kwaye principal ke ile mali eseqaleni. So ku-principal u-P wethu, sesibe no-R wethu othetha ukuthi i-rate, sithetha nge-interest rate ke apha, okanye imali othi uyitshajwe okanye imali othi uyitsalelwe xa ububoleke loo mali ithile. Sesiphinde siboleke mhlawumbi siyiboleke kwiminyaka e-T, kanye sithi T years. Masike sijonge ukuba singakwazi uza ne-equation na okanye ne-formula apho sizokwazi uba izenzekele yonke le nto yoba sibale iminyaka, i-principal okanye i-rate yethu. Masike sijonge ukuba singayiqala ngaphi nale nto. Masithi sinexesha elingu-0, sinexesha elingu-0. Ndiqondo ke mandikuboleke imali engaka ngo-P. Ze ku-time 1 ndikuboleke u-P, umdibanise ne-interest onayo okanye ke ne-rent le bendiyithetha kaloku yoba ndigcine imali yakho. Ithetha ukuthi uzoba no-P odityaniswe nala interest rate yakho. So izawubana uba ngudibanise no-P lo bumboleko ekuqaleni xa ibuya kaloku. Ze ke le nto izasinika into efana no-P olingana no-1 plus R kuba lo khuphe i-common factor yakho. Emva kweminyaka emibini ke uzofumana ntoni? Uzofumana uba emva kweminyaka emibini sizomane sibhatala u-RP wethu kuba lo lena i-simple interest. Thetha ukuthi ke ngoku emva kweminyaka ethile uzomane ubhatala loo mali ithile. So ithetha ukuthi uzawuba no-RP lo besikunayo phaa, uphinde ube nomnye u-RP kuba kaloku itheni i-simple interest ebhatalwa ngonyaka. So ithetha ukuthi sizawuba no-P 1 omdibanisa no-2R, sitsho sifumane le ndiyibhale phaa. Unyaka wesithathu kaloku uzukhumbula uba sizawuba naye into yakufana naleya. So sizawuqala ngo-P umdibanise no-RP, umdibanise no-RP, uphinde umdibanise nomnye u-RP wesithathu kuba kaloku i-interest ikhula qho ngonyaka. Bengomnye u-RP ngola hlobo. Loo nto izasinika bani ke leya? Izasinika u-P ophindaphindwe ngo-1 plus 3R okanye idityaniswe no-3R. Thetha ukuthi ke ngo emva kweminyaka ethile endingayaziyo nam, thetha ukuthi uzawuba no-P ze kwiibrakets zakho ube no-1 plus TR. Uzoqaphela ke uba u-T wethu lela xesha lethu, yilaa minyaka yethu, u-R yilaa rate yethu, uphi yilaa mali ebingenekuqaleni. Masike siyenze ke ngokwemanani athile ke. Ungayisebenza ke ngolu hlobo kuba ungavesi kuyazi i-formula, fanele uyiqonde uba yenze kanjani. Masithi une-R50 ze kubekho u-15% we-interest, ze ibe yiminyaka eyi-20, ibe yiminyaka eyi-20. Emva kweminyaka eyi-20 ndifuna uyazi mna uba u-50 umphindaphinde ngo-1 odityaniswe nexesha elingu-20 eliphindaphindwe no-0.15 kuba lozo ukhumbula uba yi-interest rate. So uye uyohlule ngaye u-100, thetha ukuthi saba no-50 ophindaphindwe ngo-1 ze ibe laa nto idityaniswe phaa. Loo nto ithetha ukuthi ke uzawuba no-3, so izawuba ngu-50 umphindaphinde no-4, ithetha ukuthi ke ngoku uzawuba ne-R200 ezobuya. So ithetha ukuthi ngeminyaka eyi-20 uza kufumana i-200 loo mntu mhlawumbi bebolekise ngale R50 nge-interest engu-15 emva kweminyaka eyi-20. Masike siyoyijonge uba nge-compound interest sizawufumana into ekwakufana nalena na. Ndifuneke ndicime le nto ke kwenzela uba aman andifuna uyicima ngalo mbala, ndifuna uyicima ngomnyama. Antso ke ndifuna uyicima ngolu hlobo. So masike sijonge ke ngokuba xa sisenza i-compound interest yethu sizawufumana into ekwakufana na okanye into eyahlukileyo na. Thetha ukuthi ngomnyaka wokuqala iyafana nantoni ne-simple interest kuba lo sabe sino-P umdibanise ne-rate ephindaphindwe ngo-P. zake loo nto isinike up common factor 1 umdibanise no-r wakho. Yavakala ke uzothi kwa ngoku ndiyathemba. Uzikhumbule uba ke zohluka apha ke ngokuleyo nyaka wesibini i-compound ne-simple interest. Uzobona uba i-compound interest yenza njani. I-compound interest ithetha ukuthi le mali esifumana apha ekuqaleni kunyaka wethu wokuqala izawuba yi-principal rate yethu entsha. Asizumane sisebenzisa laphi besimfumana ekuqaleni, kodwa zikhumbula lo i-principal rate yokuqala ibinguphi, kodwa ngoku sinenye i-principal engu-p eno-1 plus r. Ithetha ukuthi yenye i-principal yethu esinayo ngokule. So xa usiya kunyaka wakho wesibini kwanyanzeleka uyenze ngolu hlobo. Kwanyanzeleka uba uthathe laa principal root yethu yakunyaka wokuqala nayo ibe nayo intoni i-principal root yayo. So iphinde iphinda phindwe ngo-1 odityaniswe no-r. So loo nto isinika ke up phindaphindwe ngo-1 plus r squared. Indlela onicinga ngayo ke kwi-simple interest yonke iminyaka umane usongeza i-interest kulaa mali yakho yokuqala, i-interest okanye i-percentage ethile yalaa mali yakho yokuqala. Kuba kaloku uzokhumbula uba umane udibanisa u-PR okanye le interest uye wayibiza. Loo nto isekuthini ke leyo? Ithetha ukuthi kodwa kwi-compound interest yonke iminyaka umane ufumana e-interest ye-principal amount yonyaka odlulileyo. Ithetha ukuthi if ububoleke i-20 rand uze ngokwane mali eyi-interest eyi-10 rand une-30 rand, ngoku xa uphinde usiya komnye unyaka kwanyanzeleka ukuba usebenzisela 30 rand. So ithetha ukuthi loo nto sawuphuma siphela no-p ophindaphinde ngo-1 plus r onyuswe ngothi. Masike sisebenzise kwalo mzekelo omnye ke sibone uba yona iyasinika malini nale. So ithetha ukuthi kwi-compound interest sizofumana into ewalolu hlobo. Uzikhumbula uba i-principal interest yethu 50 rand uze sidibanise u-1 no-0.15 i-percentage yethu okanye interest yethu. Ithetha ukuthi sawufumana malini ke ngoku? Sawufumana u-50 ophindaphindwe ngo-1 point 15 ne 20th power. Sisho ngoba xa siyibala calculator iza sikhuphela ntoni na. Ke ndijonge kapha calculator yethu kusebenzisa u-Excel wekhompyutha yam okanye mna bendiyibhale ke wam. Oh, natso ndiyenzile because bendifuna ususa yonke kaloku into lapha sizokuba nale esiyibalayo kuphela. So u-1.15 umnyuse nge-20 ku-16.337. Ithetha ukuthi lena ilingana no-50.37 ngolaa hlobo. So 16.37 ngolaa hlobo uze uyidibanise loo nto no-50 wethu. Ithetha ukuthi izawuba no-818 imali yakho xa iphindaphinda no-50 wakho. So ithetha ukuthi ngoku uba umntu ukunika mhlawumbi ityala aze athi ndicela mane eli tyala undibhatale nge-compound interest, ithetha ukuthi uzawuba nemali eninzi ke ngoku laa mntu wakho okanye kwayona kwanyanzeleka ubhatale imali eninzi. Kukanti kwi-simple interest ubunobhatala imali encinci. Loo ndithetha ukuthi mbuze loo mntu efundini, le mali undiboleka yona inge-simple interest na okanye inge-compound interest na. Uzoxeleka umntu athi hayi mfundini, inge-simple interest okanye inge-compound interest. Ngolo hlobo ke ngoku uzotsho uyazi uba oh hayi mandiyithathe okanye ndingayithathi. Kodwa into ebalulekileyo ebemele uyithathile kule video kukwazi ukuba ezi zinto ezimbini zohlukile kwaye zohluke njani na. Kwaye ke ungamane uthatha ividiyo uphinde uqalele eqaleni umane uyimamelisisa ude uyiqonde kakuhle uba kwenzeka ntoni kwi-simple interest, kwenzeka ntoni kwi-compound interest. Side kube lixesha elizayo ke lonwabela usuku lakho.